Yeah. Makes place for the eyes. Ace Jizzy.
Young star on the board.
Yeah, okay.
Akuti maliliki umaba nika kukupasa biti umaba nika ndekuona ngati kuti umaka nika mesa kuimba po umaka nika ndine dolo suvetsa esta I'm a young star Sylvester jester ine tumakani ndi matetsa deka ndine mfana uchuka ngati questa mesa samatao bangazao bangazao kumata mandifuna akazao akazao ine tusindi oba mapanzao mapazao ndawaika mazi baga yao kala my chicken bwembwembwe go my man chick tamar then a fana skill on gati Kendrick Lamar sanga pake ndachi njila hat-trick ana then a fana ogondedo ndiatsikana skill o yanga ona ndile pali ponse ngoma uma ndisegetsa nchona heta alimazi ngona I think mukupenga chamba chake chiti kunanu mumaimba chamba chake chiti mesa mungati jize sanga pange hiti anaka trainer verse 2 mpaka zaka 8 muzindi pewa pewa fomu ya hip hop ya chichewa chewa mkango si mbewa mbewa zaini ufuse GD sewa sewa mfana delete 2 minutes ana opusa ndi ku minutes ukadele la sound ku zimits my baby anyatua ndi ku minutes Simunga kale pa maloba tupa Inuyo simunga blowe nga kale katupa Weva rapper wago inendita kumupa Sound ima kupa, pupa, mkupa ah. Ndine dolo ah, ay, ah, ay Anandi ouza ndi amai, amai Gemu yanga naiponya patali, patali Ndili ndi mpavube, walai, walai Sindili mpana ndi makope kati man Uzifa udada kuma nkope ngati nyan Ama ndi velesa track yao Ndipo inu, najido zifusa ndi nyimbo Ndipo inu Mfana wa hip hop ena wali block akaona mane ndekuti the watching live up ndikupita tu mukumbwita tu mungo flopa muli pende ku hit tu mubaba nyimbo ndikuziwani bobo timastero tanga city bereka gojo Ace Jizzy ndi number 1 kodo nane ndine Ghettofiga podo ama ndi aupa ndi makawadi koma dola ndi makawadi uyu sijibade ndi makawadi aka ndi oda ndi mawapasa nkawadi
I said tubweke style ya gwamba over
yo yo fazima fusa disi bwanji su yanka koma umalemba nyimbo zokuya malapazi ose unapai weyo alikumanda akuti chize umatidabwisa ma punchline amene wabwanji fana iwe subanda
Yo, ini ndi dis labada ndikuziwa hafo na dis madada nyimbo zao zobo ish zapada
yeah.
Instrumentalist peace ndamada
yeah.
Young star on the board.